Nā reire, te iwi haitira tapu nei, ka whakanui a ai te tau whitu te kau, mai anō I te rā I whakahonoroetia ai te a Te Moana Nui a Kiwa Ngarimu, o te rā te iwi Māori, mōna I whakawhiwhia ai ki te rīpeka Wikitoria. Me te aha e hoki ana ngā mahara o ōna uri ki te rārangi whakahirahira. Anei te pūrongo a Kereama Wright.
Arā te whakahua o rāua, I runga rā.
Whitu tekau tau kua pahure, e māro tonu ana ngā mahara o tā tāmati reiri.
Ka reo I reira, koe rā te mahara nui. I rongo rā mātou te wehi o tēnei āhuatanga hokoe tamari.
E ono tau noe hotana pakeke, I te rā I whakamānawa tia ai a Ngarimu I te tau whātekau mā toru. He mahi kūmara kē tā rātau I tau warangi, engari, I kitea te mahi a te tangata.
I reira ngā momo traka katoa, ngā momo motorore o te pakanga. E haere ana, e kawe ana I ngā hōia me ngā mauranga mō te rā hui nui.
He oi koia nei te whakarongotanga tuatahi ki ngā kaponga oro o te hui nui I tū ki whakarua I rua tōrea. Nō nā noa nei ka whakairingia ki te pae tukutuku a te rua te kaumāwaru.
Welcome to you, the representative of this dominion and in these isles of His Majesty the King.
Ko ngā haka, ko ngā waiata no tauwarangi kuahahua ake, he urupare hoki ngā horo wai maniapoto he tuāhine no Ngarimu, rāua ko te whāia ko Maraia, ki te tohu whakahirahira.
While my family was very pleased about it, I'm sure they would have preferred to have my brother back.
Really, it was the biggest shock in my life.
Te kaha tu whakaheke o te marangai, wai katoa ngā wai katoa. Nā weira, e ko wete wete ngā hū, ka nrepai ngā haere hū e, nā tātiki ngā pūt.
Te kaumā ono tau, te pakeke o Naurai Hānea I taua wā, mōrehu no te rua te kaumā waru, ko ia tētahi o te makiu neke atu I te whitu mano, I tai atu ki te hui.
Ko mātou ngā rōpū I whakatūtūngia, hei pōhiri mai. Ngā hoia, he hoia anoi re, o te rua te kaumā waru, ngā me I tau tū, ka whakokia mai te kāinga.
Āhei te rā tapu nei, ka whakanui a te tau whitu te kau, o taua hui.
Ka tika me whakahaere tēnei momo hui, he pupuri I te maharatanga ki a rātau mā, I wehe, ki o rai tāu I tēnei au.
Ka mutu koe nei oro nei hei tāonga ki ngā uri, e o rai te hui, moa ke tonu atu. Kereama Wright, te karere.